Inkundla yezoBulungisa yaMazwe ngaMazwe kulindeleke ukuba ngomso yothule isiphumo sesimangalelo esifakwe nguMzantsi Afrika kwiveki ezimbini ezidlulileyo eNetherlands malunga nedabi eliphakathi kwelizwe lasePalestina neIsrael. UMzantsi Afrika ufuna ukuba inkundla iqwalasele lo mba ukuze kusinde impilo zabantu kwaye kubekho uncedo oluthunyelwayo eGaza. Ngokwengxelo ekhutshwe inkundla ngoLwesithathu, umongameli wenkundla uJaji Joan uza kubhengeza isigqibo ngenjengalanga yangomso.
Inkundla yehlabathi yezoBulungisa ngoLwesithathu ibhengeze ukuba iza kuwisa umyalelo wayo ngoLwesihlanu ngesicelo sokubonakaliswa kwamanyathelo okwethutyana angeniswe nguMzantsi Afrika kwityala lokubulala ngakwilizwe lakwaSirayeli. Ngomhla wa-29 kweyoMnga, uMzantsi Afrika wafaka isimangalo kwinkundla yehlabathi yezoBulungisa. Ucela isithintelo esichasene nelizwe lakwaSirayeli. Utyhola ngelithi uhlaselo lakwaSirayeli kunye nezenzo zemikhosi zithintela iimfuno zobuntu zabantu basePalestina ukuba zihlangatyezwe. Ugxininisa ngakumbi kwisigqibo sokuvala unikezo lwamayeza eGaza, ukuhanjiswa kokutya kunye namayeza usithi nako oko kuyaphazamiseka. Ukuphendula ilizwe lakwaSirayeli lithi lalizikhusela kwaye imisebenzi yalo yasemkhosini yayingenzelwanga ukwenzakalisa abantu, kodwa ukugxotha abahlaseli baseHamas. Inkulumbuso yakwaSirayeli uBenjamin Netanyahu uphinde wakhupha ingxelo esemthethweni eyenzelwe ukuqinisekisa inkundla ukuba elalizwe lalizikhusela emva kokuhlaselwa lilizwe lasePalestina ngomhla wesixhenxe kwinyanga yeDwarha. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.